wali musalli wa mushafa maulana
Azbil baki maulana
Allah Muhammad.